large guy. Moyo wangu ochka. What is why? I said all the chai wangu no doubt. Baby.
Moyo wangu sachka. Kungunzo kuchka so. Rudor wangu ni no baywe.
Oh.